waia mawaina tohi e fasikuru, o le wasenga le asa tohi ai faife ahia na o mani faifema, ona tūlele tina prestele le, le ua na tūfema. Wa mawaia tamaitai ya ovidi a koro le koro.
Nice, Taylor.
Thank you. gentleman of America.